ma fanya tsosuia la ngona itina la fia fia o oh, ma wo fa pa ia se ipu vai wa awinu mia le fai longa le manuia le tama futanga le fasilingia wana ole ali itawia
no fo bema ma fa fa u le tsosinga ma le tuina na u le angi malu sau ua lea I masisi una o o elo ua ua eu te nofo pea leli I alafo mai pui pui mai ile matau fola unha o animala e faa sanga tau mai malolasi mai wa o o elo upapa one day one day one day lau pele gaule one day
Tossing a mallet to in a now. They are the manu by a lesser. Who are they? Must soon a oello who are wild and of a pair. Lenny, I love my boy, boy, my little matter for love now. Animal life, I sang a tail by Malolasi by. Sisuna o o elo ua wa el te no fo pea leli I ala fo mai pui pui mai ile matau fo lau nao animal e faa sanga tau mai malolasi mai wa o o elo upapa
one day one day one day
lau pele ngau le one day one day one day